Gilolostro YouTube channel. La Hilesh Godi. Sikalala kunupulenga tsalo leswaku subscribe. Na xitlokwa. U fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero.
Futhela ka Gaza ku rhula ku kona xiyimbeleri papa Rhulani ku va tseleka beef va tselekela Gagash mfana wa Power. Xikan'we na Gaza boxa na minijere Philani. Lexi ndzi nga xi vulaka ku loko ni langutini papa Rhulani na minijere ya vona kumbe foroman swi tikombe nga ku va lahlekisana hi mhaka loko mo languta munhu wo fana na Gagash mfana wa Power loko papa Rhulani va ha ku sungula ku tiveka u tirhi ngopfu hi mhaka ku hi yena loyi a nga kumeka karhi a nyika papa Rhulani tigigi to talu leta ti ri kona. Se ni vona ingaku loko hi langutini ka nkarhi wa sweswa mi ta swi vona leswaku papa Rhulani tigigi ti le ku kaleni kumbexani ta kayivela. Leswi swi nga va swi karhi swi vangiwa na hi matikhomelo ya vona hi lowu nkandziyiso wa kona.
Ku na mali muka meta a wu ta famba hi polo ka na mali va ri i famba i pirita swisilipi swa ti-goach mara a va swi tati ku na mali ko wa a wu ta mana wa va ta mata mani ni u ri na mali mana wa va ta mata mani u na mali ka ey vanhu vo tshoma lwa na ntlhaku manajeri ya mahlupa. Hey, I tell him Nigeria, I'll do it. Oh, I tell him Nigeria. Oh, shoot him off. Shoot him off. Yeah, no. What's your borrow? Not Gaza borrow. No, what do you want? But I know Nigeria, I'll do it. What I know is about the Cheru and then go to our war tree. And that will be the data tape.
What the guy got to get a car, baby?
I have to start one out.
I have to start the other.